December ka ndikuti dzira kuroya next year.
Kweni ndi ndinomutuma kuti akuroore.
3 years ndichikodana nemwana i 3 years. Mwana pasasa pavara kudana 2 months vakabva varorana.
2 months iyo ndinoindirana nezvinobvumirana kaimi.
Kuzadzinongowirirana nemwana. Ndakutanga mari yeso kana mwana nyaka satava kuradza instigation anything.